Manthathele thuba ke mbukele ekhaya ndizibulisele apha kuwe ngokuzithoba nangothando egameni lenkosi Jesu waseNazaretha. Ndiyathanda ke mbukele ekhaya xa siluqala olusuku siluqale ngencwadi kaJohn chapter 1 uverse 12. Awu amazwi amnandi kakhulu athethwayo phaya ngulotata athi bonke abamamkelayo uThixo ubanike igunya lokuba bengabantwana bakaThixo. Ndithande xa igqitha kwezindawo ethi ukuze bonke abakubophayo kubotshwe ezulwini. Namhlanje ndikwamkelela kwinkosi nomsindisi wobomi bethu lowo athi John xa ethetha ngaye athi wathunyelwa ukuze abe yi-light of the world, inkosi yethu uYesu Kristu eze noxolo izokudiliza udonga oluphakathi komntu noThixo. Ngeke uphile apha emhlabeni uphile ungenalo uxolo nalowo wakudalayo. Nawe kaloku mbukeli, ngeke uve kamnandi ukuthi ungumzali uhlale nomntwana wakho kukho udonga lokungavani, kodwa namhlanje ukhona lowo uze nentsindiso, uze nempendulo, uze noxolo, igama lakhe enguYesu Kristu. Masiwenze ke lo mthandazo sobabini phambi kokuba siqale usuku. Uthi Nkosi Yesu, ndiyakwamkela, thabatha ubomi bam nam uzenzele empilweni yam, ube nguThixo wam, ndibe ngumntwana wakho khona ukuze konke endikuthethayo ukuthethe nawe bophe kubotshwe ezulwini egameni lenkosi Jesu. Nkosi kusikelele, kusaqala imini. God bless you.